Now I got my ballot paper. My ballot paper now. I see. My ballot paper. I deliver when I am standing. No ink. 2 days before election, they already delivered my ballot paper. God, I must say, I was a cooking. I see. It's the buzz to deliver in it. It's real. Not a ballot paper. The ballot paper is a deliver. A core security like deliver a corner. No key, we patel or mutuja. Umutuja, or call this paper seal. In terms of a hammer spinning a general match. And the Etraki cattle, Kalil deliver, Bamba deliver my ballot paper before elections. 2 days before elections. And our nursing echo safe, as nursing echo secured. Now. I'm a complete toilet on Kela, toilet on Kumudula, Jenga Maja. I'm a police officer. Security, okay, we patted the tombs and eh, a bonus.
Why? The Mpumalanga la ehamba steshi. Hayi siyabuyi. Ama truck a deliver ama ballot paper. And I expected ukuthi engabe a deliver at least ekuseni noma ngesonto ebusuku for uMonday, but I deliver namhlanje endaweni wrong kuwumgqibelo e-library azekuvotela akusona isikhungo and i-truck likade liqalile lideliver so konakele nje konakele ake nilekelele nibone ukuthi kwenzakalani.
Khona nemophela primary elangabini ma ine nejust daily ingede nayi sankontshe hayi angiwaboni-ke mani khona nama-peaceville khona la amatsheyi imatsheyi kwandeni ema ebesezidliwe yazi besezidliwe biphelile nge-mk uzuma akalali hayi akalali uzuma
imphakathi kuyabhubha la ePumalanga ama-ballot paper gcwele e-tracking ama-ballot paper gcwele e-tracking amaphoyisa afuna ukuthatha i-track elinama-ballot
yaphuma maqabana asazi kiswaphi asazi nala ekiswa khona noma ku-authorized ke kodwa ke yizo lezi ziyaphuma baholi yini itraki leli ilona itraki leli kade bethulule kulona iyamuva manje imethereli asazi ukuthi iyiswaphi ke sizona zisake baholi ukuthi kwenzakala
Ballot paper and I expected ukuthi engabe I deliver at least ekuseni noma ngesonto ebusuku for uMonday, but I deliver namhlanje endaweni wrong kuwumgqibelo e-library kazelivotela akusona isikhungo. And i-truck inkade liqalile deliver. So bonakele nje, bonakele. Ake nilekelele nibone ukuthi kwenzakalani.
Nawa ke ama ballot paper. Ama ballot paper lawo, IC. Ama ballot paper adeliviwe la eHammersdale no inki 2 days before election they already delivered ama ballot paper. Kodwa masithi siyabuza ukuthi la IC ithi bazothi deliver imaterial not iballot paper. Iballot paper isidiliviwe akho security la idilivwe khona. Nokhiye uyiphathelwe umuntu nje ogqoke isikipa esiyelo. Into eyenzakalayo ihamba sibhekile njengamanje, and i-truck ikade liqalele lidiliva bambe bedeliva ama-ballot paper before elections, 2 days before elections, endaweni ezingekho safe, ezingekho secured. Nakho amakhomrade agcwele yonke la, kugcwele wonke umuntu la njengamanje. Amaphoyisa asefikile, security ukhiye uyiphathelwe intombazane nje eyabona nje.